twaje kuramutsa rero bene wacu baje ino mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo babandanye barahura ubumenyi ico ni cambe cha kabiri twaje kubatera intege muri bikorwa murimo kuvuga iki gikorwa cyo kwiga igikorwa gitoroshe beshi twarahaciye haragera naho umva menga wo biheba bivanye n'ubuzi murimo mugabo twaje nk'abanyabubanza turi mu ntara kugira ngo tubashigikire tubatere intege kugira ngo byukuri mubandanye mwumva ko natwe tuzirikana tubona neza ibikorwa murimo ko ari ibikorwa bitoroshe kugira ngo tubandanye tubatere intege.
Ndushimire kwanza abantu bateguye uno rukino rwahuje imiyabaga n'abanyeshuri basanzwe biga ku mashuri kaminuza b'intara ya Bubanza avuga ko natandukanye uno rukino ruteguye kumva nyamukuru kugira berekane urukundo bafitiye abanyeshuri baje kurahura ubwenge no mu gisagara cya Bujumbura rero rwa rukino rwiyoshe rumeze neza urukino rwahuje impande zibiri ubona yuko rwa rukino rwatanguye gworosha mugabo vyarangira urugendo nguvu nyinshi aho agiye kurangira tugiye kurangira ari bitsinda bibiri ku bindi ubona yuko badutsinda tukagombora ubona yuko nubwo twadutsinda twaba duvise ishaka bibiri tugombora izo gore ndashimye abakinyi bagenzi banje twafashanyije urugamba guno munsi n'ugashimye n'abagenzi banje baje bose baje bazananye n'inzego zavuye mu ntara cyabo bahanze
uko mugenzi wanje ayivuze bariyumviye akantu twoshyira hamwe tukaza kuraba bene wacu bari no mu gisagara kuko turazi ubuzima bwo mu gisagara ukuntu bugoye kandi no kuza kubara kuko natwe nigo rugendo turiko turajayo gira twunga ubucuti gira nitwaza tuze turonke n'abatwakira twugino kuko ko ubuzima bwo mu gisagara buragoye ivuye iyo ruguri wacu bwa mbere tukomanza gukenguruka runo rukino rwabaye rwahuje abanyeshuri biga mu makaminuza atandukanye mu gisagara cya Bujumbura nabagenzi babo bari hari ya kugatumba mu ntara nziza ya Bubanza urukino kugira ubwa mbere na mbere bagende bibukana hari kugira ngo tunamenye ingene bari ko baravyifatamwo ari utubazo bo baba bafise kugira ngo tutumenye hama turabe ingene twoshobora kubafasha mu byo dushoboye hama ku byo tudashoboye dushoboye kuraba ingene twobandanya tubashikanira ivyo vyiyumviro ku bandi badukurira kugira ngo babandanye baronka ubumenyi kandi baburonswa neza na cyane cyane kunakurikirana yuko atantambamye yo bohava bahura naye kugira ngo bacikirize amashuri hagati ya kaminuza.